Mas phulaphulaneni, andizuthatha ixesha elide, I gonna take a few minutes. So ndicela singadinani, qha simamelane sizwa. Asintsho le nto ndizoyithetha wena mani incinci ngaka. Sentsho uyabona wena qha ndifuna pay attention iqona. Pay attention. Sentsho. Sentsho uyabona wemanxi nawe uyabona ndizothetha nje incinci. So ndicela unyamezele uyimamele ne. Ndiyakucela, eyi hayi ke wena shem usigqima. Okay, nantsi ke bafethu le way. Ugqibele nini ukuhlamba?